tablature. Harmonious tune played, oh so high. That's a problem for sure, so high every night. And I've got to pick up the pieces of your broken smile and your pale complexion. Are you such a state? I should be section for staying with you. I'll stay with you, oh. Talk to me, darling. Conversation's not much, not much to ask for more than a touch of smut or a look, fighting for an early encore. Narcotic reminiscences and forgotten kisses come back to haunt with devastating effect. Forget the fears and the unknown tears. Wake up in your new red dress. Remember when your smile was pure and your cheeks were rosy and you were sure that life was not for you. So don't let them near you. Don't let them near you. No, don't let them near you. No. Talk to me, darling. Conversation's not much, not much to ask for more than a touch of smut or a look, fighting for an early encore. Da 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 da. Your kisses are vibe, and your comments are charged up with an untouched, unloved spite, designed to frighten, disturb, unnerve and perturb. Sorry that it turned out this way. Kisses and bobbing and comments and charge up with an untouched, unloved spy, designed to frighten, disturb, unnerve and perturb. Sorry that it turned out this way. Talk to me, darling. Conversation's not much, not much to ask for more than a touch of smut or a look, fighting for an early encore. Talk to me, darling. Conversation's not much, not much to ask for more than a touch of smut or a look, fighting for an early encore. Da 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 da